moyo wanga uzuzika kuganisi raza sokolo manga anta wiki no siri za masewera koma basi kulozi za wokyanditu moyo wanga uzuzika kuganisi raza sokolo manga anta wiki no siri za masewera koma basi kulozi za wokyanditu
Yenda we,
yenda pangono, 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 tiri kupyola makwala, nani nyanya, tiza wezo shidwa nisi, shito zati, maripiro auchimo, digifa.
Yenda we,
yenda pangono, 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 Tiri kupyola makwala nani nyanja
Mwendo wanga
Jiza wezu chidwa njisi Chito zati
Tindekoma
Malipiro auchimo Jifa Alali ki Alali kaza mulungu yo Inu munyo za muti ali ochima Komangati mumba mau hakewo Inu muta pulumuka enasala Alali ki Alali kaza mulungu yo Inu munyo za muti ali ochima Komangati Mumba mau akewo Inu muta pulumuka enasala
Yenda we
Yenda pangono Pangono
pangono
Tiri kupyola makwala Nani nyanja
Uwelo wanga
Tita wezo shidwa nisi Shito zati
Tinde koma
Malipiro auchimo Digifa
Yenda we
Yenda pangono Pangono
pangono
Tiri kupyola makwala Nani nyanja
Uwelo wanga
Tita wezu chidwa njisi Chito zati
Tinde koma
Malipiro auchimo Digifa